Kenya, sana sana Githurai. Na mwenye unangalia hapa mwenye tukutambulisha pale Githurai, mwenye tumekuja mpaka wa leo.
With most of the politicians. Once they share the speech, they leave.